Sanibonani, ngiyamukela futhi ubani kuhlelo lethu lwabantwana. Igama lami usinegugu wakangwane. Sobe siqhubeka khona sikhuluma ngobani? NgoAbrahama. Nokuthi wenzakalani kuLotho. Angazoba ngiyakhumbula na ukuthi ngesonto elidlule bengithe kumele nibuye nize la. Ngoba sobe sikhuluma ngale ndaba ukuthi uLotho kwenzakaleni, wayibona esobishini olunjani. Nokuthi uAbraham ezwa ngoLotho wenzani. Hawu, wonke singene kuyona le ndaba. Ndiyakhumbula ukuthi ngesonto edlule uAbraham kanye noLotho abasebenzi babo babelwa bengazwani nhlobo. UAbraham wakhetha ukuthi kungabi khona ungazwani. Wasene wathini? Wathi uLotho kumele akhethe ukuthi ufuna ukuhlala la noma ufuna ukuhlala le. uLotho wasene wathi ngifuna ukuya lapha la kune neyithelo ezinhle, kunendawo ecebile eyayiyinhle eyayilungile. Hawu, Abraham waya kule enye indawo engabukeki kahle, kodwa uNkulunkulu, ngiyakhumbula bantwana, wenzani? Wambusisa uAbraham kakhulu. Hawu-ke uLotho wayithola esobishini olukhulu. Yazi ngobani? Kwakukhona abantu baseSodoma naseGomora. Manje eSodoma naseGomora kwakuhlala abantu ababengalungile neze. uNkulunkulu wayengathokozile ngala bantu nezinto ababezenza. Hawu, uNkulunkulu wababuka wacabanga wathi, ngifuna nje uyichitha yonke le ndaba yakephi? YaseSodoma naseGomora. Hawu, wacabanga kabili kathathu, wabona ukuthi angimtshela u-Abraham ngahle aphatheka. Kodwa uNkulunkulu wagcina emenzeni, emtshelile u-Abraham, ngoba phela u-Abraham noNkulunkulu babehlezi bekhuluma ndawonye. uNkulunkulu wayehlezi ekhuluma no-Abraham, emtshela u-Abraham ngokuthi ufunani nokuthi kumele enzeni, kumele ukuthi ayephi. Ngiyakhumbula manje uNkulunkulu wamtshela u-Abraham ngale ndaba yaseSodoma naseGomora ukuthi uzochitha nje yonke into yokuchitha zothi. Hawu, u-Abraham wasene wathi, manje uNkulunkulu, yazi ngiyazi ukuthi wena uNkulunkulu nokuthi kumele phela sikulalele nokuthi konke lokho, kodwa ngeke ubaxolele nje makhona abantu abaningi abasakulalela nabakulandelayo khona eSodoma naseGomora, khona phela bona bengachithwa nokuthi bona futhi bengenze njani, bengabulali. Wathi uNkulunkulu, okay, kulungile. Uma bekhona labo bani, ngeke ngibulale abantu baseSodoma naseGomora, ngeke ngichithe nabantu baseSodoma naseGomora. Wathi uma kukhona abancanyana nje abantu eSodoma naseGomora abakulalelayo, abakukhonzayo, abakuhloniphayo, abakuthandayo, ngeke uchithe yonke into uma bekhona. Ngithi wathi uNkulunkulu, uma bekhona labo bantu, kulungile, ngeke ngiyichithe iSodoma naseGomora. Aphinda futhi wathi, yazi ngoba usula futhi siyakhuluma sengathi siyaxoxa impela ngale ndaba, uma khona nje abancane kakhulu kunakuqala, kodwa labo bantu bekuthanda, bekhonza ngenhliziyo yabo yonke, ungeke ukwazi ukuthi ubacabange labo bantu, ungayichithi indaba yaseSodoma naseGomora uma bekhona? Wathi uNkulunkulu, uma bekhona kulungile, ngeke ngichithe iSodoma. Hawu, waqeda lapho uNkulunkulu wamtshela uAbrahama ukuthi kumele aye eSodoma naseGomora ayenze njani? Ayokhipha uLotha kanye nomkakhe kanye nomndeni wakhe wonke ukuze bona basinde ngoba uNkulunkulu wayezobabula, wayezochitha nje yonke into yaseSodoma naseGomora ngoba babephila enye impilo engahambiselani noNkulunkulu nezilaki. Hawu, hayi bahamba ke bahamba. Bayomtshela uLotha ukuthi, "Ey, qoqa kwasani. Kahle, kumele nje ushiye yonke into. Zigubhe, uhambe. Ngoba kuzoba khona inkinga enkulu kabi." Kodwa uAbraham wayengayanga lapho. uNkulunkulu wathumela ingelosi zakhe ukuze zizotshela bani uLotha konke lokho. Hawu uLotha wakuza lokho wasena wathi, "Ey, manje sengathi khona abanye abantu engifuna ukubabiza ukuze bahambe nathi." Ey, ingelosi zathi, "Yey, wendoda, kubalekile, kuyaphuthuma kakhulu kabi ngoba yonke into ela izochitheka. Kuzoba nzima kakhulu kabi." Egcineni uLotha wathi, "Kulungile ke, oke sambe." Wathatha umkakhe, hey, wathatha kwayingane zakhe, bahamba. Zathi ingelosi, "Kodwa angidingi ukuthi ngisho noyedwa wenu aphenduke ngenkathi uNkulunkulu echitha yonke into yaseSodoma naseGomora ngoba waphenduka yokushubela." Hawu, bezwa ke umndeni waLotha kanye loLotha konke lokho, bahamba. Bahamba bayagijima, manje bagijima. Kodwa khona into eyenzeka eyayibuhlungu kakhulu ukuthi umkaLotha wavesane waphenduka esezwa ini abantu bekhala, mhlawumbe futhi nokuthi phela yonke into iyachitheka, iyabhidlika. Wathi nje esathi xa wasana waphenduka usawoti khona lapho. Yo, cabanga bantwana, wasana waphenduka usawoti. Eyi, ngiyacabanga ukuthi uLotha waphatheka kabe kubona lokho. Kodwa nomkaLotha naye kwakamela aphenduke. Ayi, kodwa bantwana, yilokho kuphele engiphathele khona namhlanje. Ngani? NgoAbrahama kanye nomshana wakhe uLotha. Ngiyathemba ukuthi nizobona isonto elilandelayo lapho sobe sikhuluma khona ngo-Abrahama nokuthi uNkulunkulu wathini ku-Abrahama. Ngoba phela kuze kube yimanje u-Abrahama wayengenangane isho neyodwa nje. Kodwa ngeke ngixoxele indaba yokuthi kwenzakalani, ngizoxoxela khona nini? Ngesonto elilandelayo. Ngakho-ke ngizonibona ngesonto elilandelayo lapho sobe sikhuluma khona ngo-Abrahama nokuthi uNkulunkulu wenza siphi isithembiso ku-Abrahama. Nisale kahle.